Alhamdulillah, hii ndio Masjid Jojo Mafia. Masjid Jojo Mafia ilio dhaminiwa na kujengwa na Bwana Majid Said bin Nasr, ambaye alimjengea mzee wake Bwana Said bin Nasr bin Zahul al-Suleiman, inshallah.